Oke Mmiri n'Ogwe, Ibu Oke Mmiri n'Ogwe. I exalt you, Lord. Ibu Oke Mmiri n'Ogwe. Oke Mmiri n'Ogwe. Ibu Oke Mmiri n'Ogwe. Jesus. Exalt you, Lord. Ibu Oke Mmiri n'Ogwe. Oh, I exalt you, Lord. Ibu Oke Mmiri n'Ogwe.
Thank you, Jesus. Hallelujah to your name. I give you praise, Lord.